ana whakawā.
Marama Fox.
Kia ora. Kei he takure karanga ki oku tipuna hoki mai, hoki mai e takure o rangatira ko waira hei arahia tatau e ngā kohi kohinga ngā uri o te motu e. Tēnā koutou. Hareiruia, hareiruia. Kua tai te pire ki te whare. Tēnei rangi whakahirahira, kua tai tēnei pire ki mui te aroaro o tēnei whare, te whare miere. He rangi whakahirahira tēnei. Hea hae, i roti te hītori o tēnei whenua, kāre anō kua tū tētahi pire pēnei, ma te reo Māori te mana. Te reo Māori whai mana, kai rotu i te pire, kai roto i te ture o te whenua. Nā reira, hareiruia, hareiruia, nā koe mihi kau atu ki tēnei pire, ki tēnei rangi. Anō nā katāpirihia ngā mihi ki a rātau pua mene atu ki te pō, te hunga wairua, tēnei wiki, ko Roger Aranui tēnā, tērā wiki, ko Rangi Nui Wōka tēnā, ehika. Maha ke atu ngā kaumātua, nā mate kairungi a tātou tēnei tau. E tika kamihi ki a rātau. Engari, ka huri anō ki a tātou te hunga ora, ko tātou te hunga tūtuki i o rātau nā wawata. Nā reira tēnā tātou, kia ora mai tātou te whare. Nā kupu kei rotu i taua waiata e whakararu nei i a hau. Engari, nā whirimako taua waiata. E whakanuia te āhuatanga o tō tātou reo. Kei rotu i te nākau o te tangata. Koenei te reo, te wairua o tēnei reo, ei tēnei pire. Nā reira, kai te tū whakahihi au ki te whakaitia ki tēnei pire, tēnei rangi, kua whai mana tō tātou reo. Tuatahi, me huri anō ngā whakaaro ki ngā tau kua pahure ake. I au a tau rā, ai, kai te hinga haere tō tāiwa reo irungi te whenua. I patu-patu haere te reo Māori, te reo tauiwi, me ngā kōrero tau patu-patu irungi te whenua. Hioi anō rā, e maha ke atu ngā take e tautokohia tēnei pire. I roti tō tātou kōti, ko ngā tiati tēnā i ngā tau kei te heke mai, mehe mea he raru ki tā te piri nei, ko rātou tēnā me whakawā, ko me pēhe te huarahi whakatikahia, engari ko te reo Māori te reo whakahaere i o rātou nā whakaaro. Nā reira, kai te tautoko au i te kōrero o tērā o ngā tuahine, Māmari Stevens, ki tā te reo tauiwe ki nei. Māori has been reduced to a language of describing Western law. She goes on to say, not only Western law, we have been reduced to commenting on it, protesting on it, we express suffering under it. But this bill takes a significant step forward so that in our lifetime, rather than te reo Māori really being a language of making law within our general legal system, it shows that it has the capacity to be a fully functional legal language in the legal system of our country. Nō reira e te tuahine Māmari. Mena kai te whakarongo koe. Kai te tautoko pai nei au i tō kōrero. He rangi whakahirahira tēnei mo te reo Māori i roti te ture. Ka huri anō ki tērā o ngā tangata rongonui, tā Peter Sharples. Ko ia tēnā i te tau 2014, e whakatau nei tēnei piri ki runga i te, i runga i te whare, kai mui te aroaro o tātou. Ko ia tēnā I hiahia kia whakahoki a tō taiwa reo ki roto I te ringa o te mana whenua, ki roto I te ringa o te iwi. Nā reira, e tika me mihi atu ki aia me te wairua o taua whakaaro. Engari, kāri tēnei pire I te, te utu mō ngā take kato o te ao. Engari, he timatanga. Tika rā te kōrero tā nanaie e ki nei. He timatanga tēnei. Hei whakatika hia te patu, te wepu o tō taiwa reo I roto I ngā kura, nā te krauna tēnā I whakarite I o rātou pire native schools I te tau tahi mano waru rau ono te kau māwhitu. Ko takumwhaia tētahi, ko wepua tia nei e tōna kaiako I aie kōrero Māori ki ngā hoa I roti tana kura. Nā reira, ka huri anō ki tēnei wā. Tēnei wā, kai te mihi atu ki ngā iwi, e hiahia nei te whakahautia tō tātou reo, ko Ngāti Raukawa tēnā, Taranaki, Ngāti Kahungunu, Tūhoi, Ngaitahu, I tēnei wiki ko pahureake nei, ko tainui anō tētahi whakarite nei I tō rātou rautaki reo Māori. Nā reira, tika me mihi atu ki a rātou. Kai te hiahia rātou ki a tō mai te reo ki roti I te nākau o te tamaiti, te mokapuna o te mutu. Ko Ngāti Raukawa tēnā, atu I o rātou ake uri, ka huri te reo, ka purua te reo, ka whakatō te reo, I roti te nākau o te tini me te mano e tai atu ki te wānanga o Raukawa. Nā reira, kai te mihi atu ki a rātou. Ētahi, e tau patu nei I te Aotoranga pū nei mo te pere. Mākue ki atu ki a rātou. Ko tau ki te whare, waiho te Aotoranga pū ki te Aotoranga pū. Engari anō kia hoki atu ki ngā tihine, ki ngā puhi, ki ngā iwi, kia ora, ki ngā iwi o te motu. Hei aha te whakatoranga pū I te kōrero I Wainganui a rātou, kia rapua tētahi māngai mō te reo kia uru atu ki te mātāwai. A koera te kōrero o Ruakere i ngā rangi ko pahureake nei I te hui whakanui I te ātārangi I te wīkene nei, toru te kautau rātou e whakahautia tō tātou reo I roti te wairua. Te ātārangi tēnā, te kōhanga reo tēnā, te kura kaupapa Māori tēnā, e tautoko pai nei tō tātou reo. Hioi anō, me mihi ki a rātou. Kai roto I te pere, kai te pirangi au, te mihi atu ki te rōpū whakahou nei tō taiwa reo. Nā te whakaro nui o te minute nei, me tōna kaha, me tōna whakaro nui, me tōna tirohanga whakamua. I hoki anō ki te mana o ēnei e whakapau kaha ki te whakatikatika tēnei pire. Ko te reo tukutuku tētahi o ngā wahanga, e rārangi nei I ngā rōpū Māori, hei rapu ētahi māngai mo te mātāwai, tautoko I ngā mahi o te iwi. Kei roto I te whare o te reo Māori ora, ka kite matau I te tirohanga whakamua. Nā reira, kai te pirangi au te mihi atu ki ērā ko whakapau kaha I ngā tau ko pahureake. I tai ki paremata nei me tō rātou pētihana. Tamatoa mā Koro Jews, Kathy Jews, Hana Te Hemara, Rāwiri Paratene, Lee Smith, Sid Jackson, Joe Tirito and Rāwiri Rangitauira. E tika me mihi atu ki a rātou. Tēnei wā ka hoki anō tō taiwa reo ki roto I te ringa o te rōpū o te minita nei. Rawinia Higgins tēnā ka mihi Ruakere Hond, te whare huia Milroy, Charisma Rangipunga, Charlie Tepana, hu whakapau kaha ki te tūtuki ngā hiahia o tātou katoa kia whakahautia tō tātou reo. Nā, ko taku kōrero whakamutunga nei, mai I tērā o ngā karaua te whare huia. The Māori language is seriously threatened and at danger of being lost. When I say that a language becomes endangered, I'm actually referring to when the speakers' conditions around them have altered. Whānau, hapū and iwi play a critical role in ensuring that young ones are exposed and engaged regularly with the language so that it is relevant in a living language, but this cannot be done in isolation. We also need to have some material and moral support from the Crown in order for some of these things to take place, and this forms the basis of the proposed Te Whare o Te Reo Māori Order ki roti tana pūrongo. O taku mihi whakamutunga, ki roti ngā kupu o te kōti. Ai e hoama, ka pai tō koutou whare. O ti anō te raruraru, e titiro ake nei a hau, kei te whawhai tētahi o ngā pakitara ki tētahi o ngā pakitara, te whatitoka ki te tuarongo, te taina ki te suakana, te tamaiti ki te matua, ā titiro ake hoki a hau ki ngā kai o te whare nei, he kōhatu, he kirikiri, he tata, he tātara moa, engari te one matua. Nā reira, tēnā koutou, tautoko hianei, tēnei rangi, hareiruia, hareiruia, ngā mihi.